tuzoza kubara musa
tuzozi Burundi
more mama tuzoza kubara musa
tuzoza nawe tutahazi
ego me tuzogenda kubara musa
tuzoza mbere na zita
ego me tuzogenda
tuzoza kurawa na mgoi marira
ego me tuzogenda kubara musa
abana bacho
more
tuzozi Burundi
more
Kizuka
more
tuzogenda ingozi
more
tuzogenda muruyigi
more
tuzogenda igitega
more
tuzogenda hose
ego me tuzogenda more
more more tuzoza
deaf vision.